Sanibonani mzansi njengoba nibona nje ngilale kunjena. Safety yami yabantu abami is compromised. Ale awake ngizibuza ukuthi kungenzakalani ebusuku because anyone can just step into my room enze the way afuna ngakhona. Ngidinga usizo mzansi, ngidinga usizo lwenu nombani ongasiza ngosizo lomthetho. Namanje i-supply yethu electricity has been cut off by this guy. Asikhona ukurecharge asisebenzise prepaid. We need to be connected to the outside world. Ama resources nje awekho, usizo lomthetho siyaludinga. Sidinga ukudla, I'm a single mom, ibamba abantwana ngamazinyo. Kunzima, angizophuma kuleli room ngoba into azama ukuyenza uTevin Mashila, the constructive eviction, angizukumvumela. Mela enkantolo alandele iprocess yakhona nami ngithola ichance yokuzikhulumela nenkantolo ngichaze udaba lwami nalethu. Ngiyancela mzansi ngicane ngisize. Uhulumeni, ama political parties wonke noma ngabe ubani, ama individual noma ngabe ubani ongasiza ngicela nisize nabantwana. Kunzima. Sengile artist ke elingasaqasheki angazi ukuthi why ngingawathola ama gig bayaza bayiphethe industry ukuthi why. Angina income, kunzima. Noma ngithi ngiyazama ukuhlanganisa angazi akuhlanganiseki. UTevin wangena lana bakhipha into zami, all my bits and all the materials engisebenzisayo to make jewelry nama crafts za end up as the dustbin in yet pick it up. Ngabona kamuva ukuthi lezi zinto zami zonke zilahliwe. Bafowethu kuningi. Mina nabantu abami siya victimizewa la siharaswe on a daily. I-SAPS ayenzi lutho. I've been to i-Boys and Magistrate Court. Abakangenzeli lutho. Angisazi ngenze izolo kube worse. I-security company engiyibhadalayo ngithe mangiyibiza ukuthi izongivikela kungadimolishwa ubondwa lwekamero lami ngiyiphakathi. Yasayita nalo muntu ngoba usheshe wakhipha amaphepha ukuthi indlu uyithengile. They were not willing to entertain or ukuzwa ukuthi le ndlu is under a dispute. Kusaliwa. No. Unele wakhipha amaphepha ngathi ngikhipha awami kwathi wasemadala. Awa 2015. Kwasayitwa nalo muntu kwathi wakaqhubeke. Enze lento ayenzile. Ngihleli la nezingane zami. Ngicela ningisizeni mzansi. Ngiyabonga. Kuyaphulwa kwami ngihleli ngaphakathi. Kuyaphulwa kwibedroom yami ngihleli ngaphakathi. Izikhwaga zasegoli ezinemali kuyaphulwa kwami.
Hello everyone, please welcome to my channel. I am Mashudu and this is Mashudu Entertainment. Thank you so much guys for clicking on this video. Former Isibaya actress Gcina Mkhize recently opened up about her struggles with unemployment. After her home was sold at auction, Mam Gcina is reportedly facing constructive eviction by the new owner, who has allegedly broken into the property multiple times and brought in strangers to pressure her to leave. However, she has refused to leave the house, stating that she has nowhere else to go with her children. She also shared her struggles with the lack of job opportunities in the South African TV and film industry, stating that she has not been able to secure acting gigs and that as a single mother, her situation is now worsening and she has called on the public for help with basic necessities like food. That is it for now guys. Thank you so much for watching this video. Please do like the video, leave a comment down below what you guys think about this. Also, please remember to like the video and subscribe to the channel for more on entertainment and celebrity news. Bye guys.